No munsi rero tariki 2 gitugutu umwaka wa 2022 ishyirahamwe Rais Bet SSA riratanguje icese rirahaye icese abarundi n'ababa mu Burundi uburyo bwo gushobora gutigira bakoresheje umuhora ubuhinga ngurukana bumwenyi bwa internet bakoresheje umuhora wacu wa www.raisibet.com. Raisibet rero yazanye ubuhinga bushobora korohereza abantu gutigira kuko bwasanze muri kino gihugu cyacu hariho ako kantu gahaze kubera abantu bakora muri ubwo buhinga wasanga bibaruhisha na cyane cyane bategeza gutangura gufata impapuro bakuzuza bakaza kuriha urumva yuko ingendo zaba ari ndende bigatuma bashikira n'uburyo baba batsindiye bitoroshe. Rais Bet rero yaje kuba inyishu uno munsi uri hejuru turatanze icese umurongo wacu kugira abantu bakunda gutigira cyangwa batigira bashobore gukoresha umurongo wa internet ariyo www.raisibet.com. Rahisi rero ni ijambo ryo mu Giswahili rivuga rahisi. Hari abantu bumvise rahisi bayitirana n'ibindi bintu ariko rahisi ni bisigura mu Giswahili korosha, rahisi ibintu nyine byoroshe, byoroheje. Rahisi Bet rero ni rahisi bet rero ni ijambo ryo mu Cyongereza risigura kubetinga ku gupariya cyangwa gutigira mu Kirundi cyiza. Rahisi Bet rero urumva rero yibazaniya korosha ingene umuntu ashobora gutigira mu nkino zitandukanye z'umupira w'amaguru cyane cyane n'izindi nkino zisanzwe zihari. Murakoze rero cyane kuba muri ngaha amwebwe bamenyeshamakuru bo mu maradiyo n'ibindi binyamakuru bitandukanye kuba muri ngaha kugira mushobore kudushikanira kure kugira abarundi bose n'aba mu Burundi bashobore kumenya ubwo buhinga Rais Bet yabazaniye kuri uno munsi. Reka rero mfate akanya ngende ngire presentation kugira ndabasigurire davantage ingene ubwo buhinga bukozwe n'icyo n'akarusho tubazaniye. Urakoze. Ugenda kuri page yawe ugakompoza www.raisibet.com. Hama reka tugire production. Nabona urubuga rero ruba rumeze kuri turaza kuronka akanya kugira twinjiremo tubirabe neza. Hama Raisibet rero ni platform nshasha yo kupariya mukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi mukorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi tukaba dukurikiranwa kandi dukorana hafi n'ikigo cy'igihugu gisanzwe kiraba ibijyanye no gutigira n'inkino zo gutigira bityo munsi cyitwa Loterie Nationale Lona. Ama rero Raisibet yabazaniye ubuhinga buri kuri pointi bugezweho bwemewe ku isi gutuma wewe utigira ushobora gukoresha ubwo buhinga mu gushobora gukina mu nkino zitandukanye ziri ku isi harimo umupira w'amaguru n'izindi utarinze kwideplasa kandi ushobore kubukoresha kugira bishobore gutuma wewe woroherwa tufatiye na cyane cyane ubuhinga bwawe busanzwe buhari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Gutigira mu nkino mukoresheje telefone ngendanwa cyangwa ordinateur ni ibintu bishasha mu gihugu cyacu murabizi ariko murazi yuko ibyo gutigira si bishasha mu gihugu cyacu hasanzwe hariho n'abandi ariko novuga yakinye yakinye arashobora kwinjira muri sisteme yacu agasuzuma neza ko hariho icyo bita best clip icyo bita aka nakano kakwereka muri sisteme muri konti yawe iraguha raporo y'ivyo wakinye wonye urashobora kuvyisuzumira cyangwa ashobora no kubiteresha ukavyandurisha cyangwa ukavyimprime bakunda abandi babanza bakagenda kuimprima twebwe byose biba biri mu telefone yawe muri konti yawe tuzaza kubereka ingene mushobora kuyikora. Strategi rero yacu muri Raisibet strategi novuga ikintu cy'akanovera twoba tuzanye nuko turavye ku isoko ry'iwacu ngaha mu Burundi ubuhinga bwo gukoresha urudandazwa babicishije mu buhinga bwa none ni buteye imbere rwose. Nicyo gituma rero Raisibet ije gukontribuye ije gufasha kugira ubwo buhinga bushobore gutezwa imbere cyane ngaha mu gihugu cyacu. Ikintu mwomenya nyamukuru kuri urwo rukino rwacu ni bikurikira. Platform Raisibet ibazaniye igizwe n'ibintu nyamukuru bitatu. Ikintu nyamukuru cya mbere ni uko utegereza kuba ufise telefone ngendanwa cyangwa ordinateur. Ikindi cya kabiri ni uko utegereza kuba ufise konti yawe ya EcoCash, sibwo utegereza ufise nimero ya Econet, kuri uwo mwanya, ariko mu minsi iri imbere hazajyamo n'iyindi mirongo. Ikintu cya gatatu utegereza kuba ufise internet. Urumva ni ibyo bintu bitatu gusa bisabwa kugira ushobore gukina guparia mu nkino zitandukanye. Tugeza kuba ufite telefone cyangwa ordinateur, tugeza kuba ufite konti yawe ya EcoCash, na cyane cyane tugeza kuba ufite internet. Bigenda gute? Urabona utwo dufaya dufite ngaha imbere y'iwanyu, tudetaya cyane rwose, ariko ngaha nashaka ducishe ko gusa turabe, hama tujye dufata akanya rero twugurure umurongo, kuko uno munsi itariki ya kabiri Gitugutu niho twayugurura icyese ubu iri ku murongo. Bigenda gute rero? Ikintu cya mbere ni uko umugira winjiremo utegereza kuba wiyandikishije, utegereza kubanza wiyandikisha. Hama ikintu cya kabiri utegereza kugira icyo bita gira depo, ufata amafaranga ari muri konti yawe ya EcoCash ukayashyira muri konti yawe yo gutigira ya Raisibet. Ikindi cya gatatu ni uko urukije urubuga ruba ruhari, isigaye no kumenya wewe ingene gutigira, kandi gutigira bivana na shwa iwawe. Shwa rero kuri Raisibet ifite amashwa menshi cyane nk'uko muza kwibonye. Hama uhejeje gukina nacyo wamaze gutsinda, utegereza kumenya ingene ushobora kuroswa mu buryo bwawe. Ubusanzwe mu ncamake ibyo bintu bitatu ni byo tugiye kuturabira hamwe mu kanya.